Rutia Vella Batu, Bakets in Drava Luna, but Vahetsu, Mosadi Lanya Chiki, Munabaratana, Valable Fumel Lavone, Avocotamu Toa, Tamaka, Gulin, Taya BMW. After Amosadu Amara, born a Mananya Navaha, who are Mutunyan Yates, and a lay one of the Nakitamaka, Kulu Yenzi, young. How no got to Halabuna, what a malina, but Chilabaha would have to Halabu to gain. Come home, Makata. The Adam said you have another one, and I am a Walisar, like a young one, I was a Sarah for a sape. Gabaka put to Homana, we love you high. Mokawa, Mokawa, Mana, so. O salu simola ka e fa ata mona no kaina bua le mosadi ata moatsi o le nakara ba tikira ga bana selo ga bana motho o se pete ya ka mosadi ga gore dingaka dina le kalafi ya go phela ke no ga mathe ya go lomwa ke no ga ba khona go alafa ne ke ha ke tsabe no ga ka gore ke itse gore dingaka di khona go alafa dilo tsotlhe tse no ga e ka di ntirela fela ke bona gore nka robe nka sia ka be ka tsena go kapa ha no ga e ka bua le nna I'm going to go to the BMW. Ya no mona o ra mo sa diwa ra wa le go rwa thata to ka mo sa di kwena go la tlhela ngwana wa ga go mo se dibeng mo sa di Allah Allah ba ba la bo felo ala tlhela ngwana mo se dibeng ya no mona ah ha o motho to ha o ka la tlhela ngwana o mo tsetse mo se dibeng sala jalo a mo toge Dan and Nakin and Garava to Kalta Tilo Kiri. Oi, the robot to Kauter Kimu to Anali BMW. Babansi, Batsawa Kimu Tatas, Hemeka Katara. We are going to be in the house. 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 We are araba thare wala ndi khomotso tlhele di ruiwa tso tlhele skela lema gore botshelo ba lona bo tlo buisiame batho ba ira jalo nna ke bone batho ba ga etsho ba ira jalo ka 1994 bone batho ba ga etsho ba bela nonga o sa tsebe bone batho ba ga etsho ba ba bona motho a itaka tara ba ntogela ba bina ka loto le gwa tike go irang go ba binela ka tara motho a e betsa tota yanong ba gaetsho ga gona molato this is not before time it is not before time ga gona molato dilo tsotlhe di direla molemo mo bathong ba ba dumelang mo modimong o phelang.